J'imagine chaque mot. What? Et le renouana, il fait so. Ah ouais, lui, autre part, à la guerre. Var, passe pile. Tu vois, nous, on a réussi à la salle de rire, tu vois. Tu vois, on a awa, kerna, à la salle de rire. Comme toi.
And the ghost line. My mind is for you. My heart beats for you. Every time when I think of you.
Dumelang, le kai le na batswa re shuba ba botse if wa thoma go tla mo YouTube channel ya ka ke a amogela mo YouTube channel ya ka if a o thoma go tla mona ke a leboga le gore o wile o tlo lebella engwa gape video le gona lang kwa ke re gona gona ke bulela speji a ke bulela segoa tsa magwa tsona ha o re di shile gana kwa magweng le gona re limpopo ka Beresford ka Skopung gae ga mahlako a ke re le gone gona ke re la bona mo fast king wetseng ke le gore ke tlo le ruta o tlo ja makeup and makeup o ke tlo le ruta go ona hai ebile ao sheet makeup o lwene if a o kwešiše tša je makeup ashm o tlo kgona le gore o tlo tše makeup wa bona o tethale-thale wa bona di-ipronyana tšeo o lwene o tirutile gore o tethale gore wena a o ya manyalong ao o se kaba ebile o tlo ba phala a wene a re thomeng ka makeup wa rona re tlo thoma ka go thala tsona di-ipro tse re tlo se thala di tlo ba tse botswa bonaga jala a gona selemo a ke na sele a kere mara a ke fetsa tlo bona wena go tloa a o thoma ka di-ipro tsa gago a kere tsele tsa gore mme re tseya bo mma go rena ebile ga e rena bo mma go rena mme ba tseya ipro pencil e black bana ba bare ba trowa bare ba sepele tseo wena ngwana gešo a re sa di ria tseo tse tsona aowa ke rena a re sa di ria ka gore ta go ka di-ipro tse gabotse tse botse le gore kgwetsa o tethadilesa a re go sega wene wena re go sega ke tlo go ruta le gore wene o tshwanetse o tlo tsejwang di-ipro pencil tse tsa gago ga bona so a jele so o tlo thoma ka gore wa brusha wa di-brusha so akere wa le brush le gore jibe ga botsana brushing yone re e berekiša go e ba e bitsa ba re ke spoli makgwa ba re ke spoli no brush if wena ona yona spoli o kana wa tseya mascara ya gale wa tlhatsa brush ye wa ba brush ya go tlotsa mascara wa brusha wa tlhatswa and then wa e berekiša gore je ipro pencil tse tsa gago a re fetsa re tlo tseya pencil ipro pencil e black wa bona ka le gore ke koto jwang ke koto lekana le nna tlo e tseya ori gore e so e sharp le gore wa e fefa a ke re ra e fefa ka spejo ya re ya so re a fefa re fefa pencil lwene pencil ya gago ya ipro so tse o e fefa e ba ga botsana so akere a o fetsa nna ke rata go thoma gana mo thoma so thoma so katla ka mo regime ka re so la bona ke tshajile jwang a ke fetse ke rata go tla ka yona brushnyane so la e bona ka ebile ke ya gale mara ke rata gabotse ye yona ke a e rata ke a tla and then ke tlo re ya so nkare ke a colorisha jalo ke colorisha ka mogara ipro tsaka ke thanyile jwang? Yeah, ka mo. Sorry. Ke thala go je a project so. Fetsa mo pelo a brush. A brush so uri ene gore si bona ga leng ka re ke tsa gago, bona si ga botsare, si ka ba le gore ke tse ke tse brown ka kuju. Ka kuju kuju. Eh. Ba? Wana tshe ai project ra re drawili. So, a fetsa go draw ji ai project ka go. Akere. O tlo tsea concealer. Ke concealer e re botsa gore ke concealer. Concealer o tlo etlotsa ka mo fast ka mo. And I bona concealer yaka. So nje ke be iska sona le khala ya letlalo laka. So nje ibe ga nyane nka re ke a iswana letlalo laka. Wa bona? Yeah, a iswana letlalo laka. O tlo etsa concealer, o tlo etlotsa so. Ka mo fast ka mo. Fetch ke tloena e tlotsa gana mo lehlomo mo re di mala lehlomo kiriya gore e ke tlotlotsa tsana tse tlotlotsa tsi akere e ke tlotlotsa tse tse ba di bisha gore ke eyeshadow a ke tlotlotsa eyeshadow tse tlo khona no tse tlo gabotse gore tshi bona ga gabotse a ke tlotlotsa tse so that's why kiriya gore ke tlotse concealer mo fast ga lehlo Re skwa ware re tlo lokisha tshe bona nka re ngara se tshwana re tlo lokisha tshwale ke tlo tshe brush ya ke tlo tshe ho tlo re lo re ke di hlakanye di concealer tshe concealer so nje e hlakanye be right akere hlakanye concealer ga go kana mo regime here Refetch ka mo fast. A re fetsa. Tlo tshe brush ela ka pie. Re tlo tshe go concealer ka mo fast. Re tshe le source se. Se ba re ke foundation ya ka e. Ye yona ya ka ke Revlon. Khala ya ntse ke caramel. A ke re ba ke caramel. O tlo tshe ya yona. Foundation ya gago. Akere. O tlotlotsa ka mo regime ka mo. So. Tlojitse. Tswa re fejitse ka di eyebrow tsa rona. O ka nna wa di brush le o ga botsana gape. Ke eyebrow original gore she ska swana eh gape je eyebrow asima twins je eyebrow ke bomtswala and wa sa bomtswala bana ba swana twist straight mara bona ba swana eh ke wa je brush ga botsana ba re fetse ka je eyebrow re tlo tlotsa je para go ke je eyeshadow el khone akne go loga kantsha ke nka gore ente le gore e ka selega kantsha ya ga botsana ya ke nya ke brush ke tsa e brush ke tsa brush ka brush e go tlotsa e khala ke bona e go tlotsa e bona botse o ska khotsa le gore wa gona le gore khala gago ebile khala re re khala ka speji re re ke mmala re re ke makhala ka speji ke mmala o ska khotsa le gore mmala wa gagwe a shedu ra gona go bona le gore o go mamu tshwanetse le gore o ri ga botsana le gore o kopane akere yabona wa kopane ke re wa bona e khala re tlositse ke ba mmala mmala o la re o tlositse mo jwale re fetse rotsea mmala o nka re ko mo brown rotsea motlotsa so ke tlotsa brush e nngwe ka ne ewa e bona ke re setse na le ditšhila e na le bo brown jo and-e ke nyake bo brown jo jo bo ka kojo nka go tšea brush e nngwe e re ke tšee le gore dicolor tše di-brown tše ka page tše ke se kopanye so je coupe so la menor je coupe la botsana jo kana wa to chape mahlo a rena jwale a šhetse a fedile ebile a re a tšea nako le gore a rei mahlo a rona ke ya ba re fetse ka ona ra re fetse ka mahlo ka taba tša mahlo re feditse kanong jwale ke tlo tšea foundation ela yaka wa bona ele ke tlo etšeago mo rejimo ke tlo etšea ke tlo ke tlo tša mahlo a ke fetsa go ria so kotsa brush yaka brush yaka ke tlo kopanya ka yona foundation yaka wa bona ke tlotse foundation la bona go sa ke se ria jwalo ke tlotse foundation ke tlo kopantsha ka yona brush e so kopantsha na a ke tlotse yona foundation ke rata le gore o thibi mabaji wa ka a jishu a seka bonala so ke rata foundation gore e tlo kgona go a thiba ga botse a ke rile ya bone mabajiwa a sa bonala kotse foundation yaka ka tlotsa gape gore a seka bonala a le reka di-foundation di re gore ke di test ko soka nkane o kry-a motsha tlo etse foundation jwale nka re ke spoko re sa mo kwešiša mo molaleng e le mo mahlong ga go sa swana hei ke mathata ka montle wa tlotsa ke foundation yaka bona e hlakane gautse le mo molaleng a e hlakantšha ya jwale ro tšea concealer ya rena bona concealer ela re berekišitšego mo ro e tšea re tloja mo fase ga matlho. A re fetse ro tšea sponge sa rena, tšea sponge. Sponge se ba se bitsela gore ke beauty blender. Sponge saka ke se tšhetše ka metsi gannyane, gore se le metsi gannyane. Akere gore ga o sa se tšhele metsi o tlo gore ga o tlotša concealer gago, concealer gago yo o nwelelaga ka mo sponge. So a tlotše metsi, so sponge se se ka se nwelele concealer yaka. Ao fetša wa e tšea gape concealer o e tlotša mo gare ga nko ya gago, o e tlotša so, o e tlotša le mo, o e tlotša le mo, o e tlotša le gana mo, o le bona gana mo. Fetse go tlotša roja powder ra dipapa, ke re ka spiri ra dipapa jalo ko tšea powder yaka ke dipapa powder yaka se ya fela. Okay, roja powder wa bone ke yona powder yaka ye, mara yaka se ya fela, that's why ke botšiso. O tšea powder o tšee brush nyana e ka ga botsana, e nnyane ga botsana, o tšee powder ya gago. Okay, e tšea so powder ya gago o tlotše mo go khontse, mo o tlotša go contour. Motho ja concealer o ja motho ja powder ye lore o se kwa kgotsa gore concealer ya shifta nyana, shifta ya ka kwa ya ka kwa, so tšhono o jula gana mo o e tlotšitšego. Feditše ka powder jwale ko tšea color ye e brown ye. Ewa kotša color yaka e brown, ke tše brush re ke tšee brush kotša brush kotšea color ye ka e tlotša mo gore ganamo ka e tlotša so. A ke rea so ke reala ke re ke ya contour, jale ke ya contour. A o contoura re yalo gore sefatlhego sa gago wa bone sero wa sero la ba lefela le kwa bannyana ba di Instagram ba re ba snatched. Ya le wena o re yalo gore bo contour o be snatched. Akere a ke tseo ga re tlore snatched ka sepedile gore ke ke brush e clean, ke rata le gore ke blend yona contouring yona eo ke blend so. And then le ka mo wa tlotša mo phatleng, a ke re ke phatla mo phatleng bona wa tlotsa. Le mot face moi, moi tout. Au fait, je vous donne une brush et une rabotane. Clover qui chaye, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous ramène à la rabotane? Que tu aies un contour. Et then, que tu aies un nien, un cacour. Nien. Corlé, voilà un couac, comment on va close so ke tlo tsa brush me ke reka yona mo ke contour ya mo ka blender ka yona re di kopa. La fête est comme Guerina. La fête. Goja powder. Goja powder. Qui copanche make-up pour la wak. Goja prashe holo. Qui a copanche. Harry Clofitch, how Clofitch. Okay, how fetch. How fetch. Record jam. E rocky highlighter a glow highlighter control a glow a jana motu a glow chip gold more a glow chip gold yamuana ro pajimanyan monko nyaka go check out so onion onion. Or ukachia Rashinian Marauto Chakakuj Nor Hanyan bon. Voilà, l'autre qui est votre genre. Ha o fetse o tlotsa mo o bona gana mo ga o file thama ke re thama ke o ne o tlotsa Refediti, o kotlo tsa ditama. O ka tsela brush ya gago. O ri so brush. Engwe lengwe ka no tsenwa mara ke tlo tsa e. Ba ri so. Ba. Fediti. Jwale ke tlo tseya mascara wa ka. Ke re mascara le tse. Ke re ke yona ntho ya roki mascara. Ke tlo tseya tjintji tsa ka. Nna ntji tsa ka. La di bona? Tse nyenyenyenyane. So ke te rata lo re ke challenge jintshi tjela tjela tje fake tje telene wena ka re o tupana ka re o right a hone ka go di tshela o ska je tshela mara nna e re kola ta tshaka ke tlo je tshe a ke re lo ke metse lo re jintshi tshaka je warm glue e warm a ke sa ye metse so ke tlo tlo tsha milomi ya ka go thoma ka o tlo tsha I pro pencil e brown go itlotsa so. Ke bona ke itlotsa jwa. Ek fetse go tsiya ke lipstick. Ma go ba re ke lipstick ka spedi nka re ba re ke Marie Lep. Yeah, mara I hope lo re lengwishisha. Lo itse yona. Mare ilepe akho ya rena ka winter ke rata nna vele color tse so bona color tse so tsa saras ka marega e ka winter ka marega ka marega ke tletse tsena tsa sa ha Lutshiso. A ke fetse. O ja lip gloss. Lip gloss ke ntwe o kra motho a tlotsi mo molomong a phajima molomong. Go ja yona lip gloss ya ka. Ke tlotsi ka regime. Ke le bona molomo ya ka lo re jwa. Ya gaji. Ke mlo myaka. Ya gaji ma. Ke khalo re jinji ya ka seji ya o. Eyelash, aje eyelash a je tlalela ngwana motho. Ya trap. Ke tlo tie je eyelash. Mara re za. Casa. Okay, ke tlo iletela le hore e o mganyane. Mo le hlong lak. Ke tlo tsheya engwe. Tlo ya melo re o me, a isa o ma, ke tlo tsheya ka mo. Ke tsimene wana yaka. Ke hlakantse le dintsi jaka. A ke re lampone. Lampone ka re ke na fly my chin ko fufa. Ko fufa ko moyeng. Ka jintshi tjaka. Ke tjona jintshi tjaka. And then o wana ke makeup work. E re ko lukisha mirira. Ke sana ko e lukisha jwa. Lampone. A o lo so. O wa kona wa lenyalong. O tia step sa gago. O tseni bathong. A ke re. Ke wana makeup work. Ona wana. Ere kwa para manyile gore ke be botsa ke lapa ke botsafala ke be motsi ke be motsana mara a ile sha ka mo intail yona ke a jima lor intail bantswantswa ribone mwana go sona le jikala ta tswantswantswa ribone Mwana go sona le dikoloto A ke re fagesh ke yona makeup ya ka ke le reetse go yona le bona gore ebile a e tshwenye lwena le kwa gae o kana wa diriela yona betse if e la rata video ya ka ke gopela le tobetse le swanyana mo fatshe le ngwetse gore like lebelela le rata video ya ka. Okay guys, so we have come to the end of this video. This is my outro. I'm gonna do the outro in the language that I use every day. So this is the look that I created for you guys. I hope that you guys enjoyed the video. For those of you who didn't understand me, I know there's a lot of you who did not understand me. I'm sorry, but you know the point of this video was to do a tutorial in my home language. Please do like this video, please do share it, and please do not forget to subscribe and press the notification button so that you're notified every time that I upload a new video. So this is bye from me. I shall see you in my next video. Bye.